Uteka niwe mungeri waje sinzatinya kuko mufite yambereye data yambereye byose areri bihe byose Uteka niwe mungeri waje sinzatinya kuko mufite yambereye data yambereye byose areri bihe byose Uteka niwe Uteka niwe mungeri waje sinzatinya kuko Hey, yeah.